Afeje bene semni chemu ankasa menfa ensomu ye shasie efri amanyosemu na NPP amanyoko no womu parliamentary vetting said the medical kano ekoso ene imra shebe jani ojire mu amafo ma abelkuma north ekọ ne vetting a wokọ ye no wode etu dwase nipa binum ekeka se wone kana imra shebe jani ekuya ohusu efri ye womu akanse bi wontem enya no creditor isa se owo asumdwe mu pa ya wohye kwan so beye adwuma bom krada ache
Vetting ekɔ so ɛwɔ MPP amanyɔkɔnim ɛwɔ mantem ahodoɔ mu no sɛ yɛde mu ɛkɔpie mu ɛwɔ tɛhyi ɛwɔ nkran a ɛhɔ nso no vetting ne bi ɛkɔ so ɛwɔ hɔ nnipa mmienu a wɔn fii Abelkuma constituency ɛkɔ vetting bi ɛyɛ mmarahyɛbadwani ma Abelkuma north Sheila Bartels ɛna kane mmarahyɛbadwani a ɔno nso wɔ Abelkuma north ɛkua ɔwusu ɛfiri yie na bra vetting ne kɔ awieɛ no Abelkuma north mmarahyɛbadwani Sheila Bartels ɛde to Adom news nsɛnkyerɛfoɔ anim sɛ abato ɛda wɔ n'anim a delegate bɛkɔto aba ɛde yi parliamentary candidate no ɔnsuro kane mmarahyɛbadwani ɛkua ɛfiri yie koraa ɔsan so de to dwa vetting a wɔkɔfaa mu no sɛne ɛkɔ de maa no
Oh, there's no contest. Nyame adom. Ye kuta dom no. Wehu. Adia ne de sa wo ba na beka se wo kwa. De ya won krofo adadafo no. Ese se omoyi omani ma o. Nti omo kakra ne de. Omoyi omani ma omo support no. But dodo na de. Eno de ye nim se Sheila to adwuma so. Police station executives in the mini omo na nam de bia. Nti omo nim ni a adwuma ye nyina ya ye abom as a team. Nti eno de anya nipa ba ku ne be take credit. We have worked together as a team. Nti omo nim ni aya ye. Nti eno an se won be kwa kwa final decision na afofro na abemu no yetumi a impression on them say omo fa omo support him bra say na be ya yebetumi ato aye adwuma pa so nyame adom mpanimfo na omo pese omo hu say na constituency ni amasi ko ene ya ho boaboa towards 2024 tina ye nkomo na yekodi ye ntie no de ni ameka ni say bibia ekoyie